Na lelo twaisa Frederick Guitar.
Kufaya wikala bwino no kulia bwino mayoe ululu akufaya wikala bwino no kulia bwino mayoe nalimine no kuya mukufaya nchito nalimine no kuya mukufaya nchito mulya mugalale mulya mugalale Nasangilo munandi twale sambirira nankwe Nasangilo munandi twale sambirira nankwe Balwansha sekondali muvumva ibi Alesha ni chima yamba echadula Iyo ambwene alisansa mwike Aikete mutumba mpela kozali nishi nalino wanungwe Nalino wanungwe Atini business imani Atampiro kunje batini business imani
Kabiri anji puishe
Mushe ubomba kuisa Na inepa kwa sukanti rufa Elio atine Ukupwa enjito Utina kwa fawe munandi Elio atine Ukupwa enjito Utina kwa fawe munandi Ngatakwe bati kuti wakwa nishe kyo bafwaya Na inepa kuipusha mushe nishi bafwaya Efya ya swike Nina muli motoka dule uyu mfwile Efyo twaile nankwe Nina muli motoka dule uyu mfwile Efyo twaile nankwe Pa kampani Ine na mwene limbi Tule ya pa kampani Kanshini mumpanga mweba nanti Kanshini kunganga Ankwele Bidia tuafikile Umu nanti Aebele nganga atile Uyu mulu mendo Alipoyo kunonka Inganga ya tile Afuile ukwisusha Insupa shibigi Nomuno po abantu Afuile ukwisusha Insupa shibigi Nomuno po abantu Na inepa kutira Awe kepion konkele Inenakana ukupanda Na inepa kukana Awe kepion konkele Inenakana ukupanda Deti Shitisho mulupo avantu Shitisho mulupo avantu
Tepyo mkongele
Inenakane ibiriashi
Tepyo mkongele
Inenakane ibiriashi
Awete
Shitisho mulupo avantu Ineteti Shitisho mulupo avantu
Nivyo mkongele
Inenakane ibiriashi
Nivyo mkongele
Inenakane ibiriashi
Shitisho mulupo avantu
shiva.